legacy. I stabbed it. I hit it with a hammer. You think it would have the common courtesy to die?
Are you sure you want to enter? You better be certain. Dead certain. Welcome. Welcome to your final resting place.
You think you're special because you're human? You're just raw meat for my demons to use. They're not building a better human. They're building a more powerful demon.
Now the Harvey Witch's brew is here from a fearful victim.
Yes, and here comes a fearful soul now. Why, they look about as green under the gills as that guppy I just threw in.
Well, don't just stand there. Squeeze some tears out of them, and our witch's brew will be complete.
Real good care of you. I'll be sure you won't have nothing to worry about ever again. Who be this tender morsel disturbing my slumber? Oh, why, it's just a lost, juicy lamb ready for slaughter.
Next time. Ha 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 ha